Παναγιώτη.
Sema ikibamba sana. So now this is a youth event. Tumelewana? Na watu wanakaa wanalala.